everybody ndabaramukije mwese bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndazi ko muri benshi cyane muri kumaradukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu ahantu mubona murashura kwibaza muti mbega ahantu twaje ni hehe bahita mu Busoro ni mu Kanyosha muri commune mu hazone Kanyosha quartier Busoro ni rusengero bita Philadelphia twumvise yuko hari ko hari igiteramo gikomeye cyane igiteramo cyatumiwemo ba artiste benshi aba star benshi bari muri gospel imigwi no vuga itandukanye baririmbyi na wa mu pianiste musanzwe muzi yuko atavyorosha muri gospel canke mu muzi makaro katandukanye ni we ari karatunganya bino bikogwa no gusaba yuko tudacika baba artiste wemera muri gospel baba artiste wemera yuko bakora bidasanzwe muri gospel music uraza kubabona bose turaza kuba turi kumwe no vuga yuko tuli live twese muri BK TV wamaze kugira subscribe wamaze kugira comment nyita formidable tonable admirable considerable yes I
ke mara moya tupige makofi na vigeregere
Reka nongere kandi ndabaramutse mwese muri ko mara dukurikirana abakunzi ba BK TV abakunzi ba Burundi Kingdom TV twabwiye aho turi twabwiye yuko twaje mu gikorane kidasanzwe no vuga kirimo ivyiza bidasanzwe ushaka guhezagirwa ushaka kuronka imihezagira idasanzwe mwamaze kubona rero umuntu turi kumwe je murabona yuko namaze kuba mugufi mwahora munyita muremure aka kanya namaze kuba mugufi ndi kumwe na nyakubahwa Bishop asanzwe afise ivyajejwe cyane cyane mu murimo w'Imana ndakuramukize po
amahoro y'Imana
impore
turi impore
jewe Abari ko baradukurikirana ndibaza yuko baraza kumbabarira nta byinshi nza kuvuga kubera ko iyo ndi kumwe n'abantu nkaba haraho bishika ya majambo nakunda kuvuga ya majambo ya mablage shamanza nkayashira down kugira ngo ijambo umuvyeyi ashobora gushikiriza namwe mushobora kujyumva iki gikorwa kiriko kiraba mubona kiriko kigenda gute muri rusange
iki gikorwa kiriko kigenda neza cyane ni concert yateguwe no musore witwa Juste aho tugiye kugaragaza ubushobozi bwa Kristo Insinzi ya Kristo uno munsi musanze ni konsere yo guhimbaza Imana
yego ni konsere yo guhimbaza Imana ariko mu makonsere akunda kuba hano no vuga mu gihugu cy'u Burundi hariho izo bishika ugasanga abantu bariko bararisha amafaranga ariko ngaha twabonye umuntu wese yarafise uburenganzira bwo kuza kwinjira kubera iki ngiye mutahisemo kuvuga muti mushobora kugira iyo trois d'entre kubashobora kwinjira muri kino gikorwa
mu bikorwa by'Imana si byiza gutoza abantu amafaranga binjira mu ishengero ahubwo nuko imana yobagira neza bagakoreshwa ni imana muri ico gikorwa no kuvuga ko bisaba iby'imana abantu baza mu ngoro y'imana baje kurondera ijambo ry'imana baje kubohoka baje kwishugwa imitwaro bafise ariko ndibaza kugira ngo amazi babatoza amafaranga ibyo sivyo na gato
ibikorwa nk'ibi nivyo biraba abantu baraja gusenga amasengero yaragwiriye ibiteramo nk'ibi by'Imana birakunda kugwira hariho nibindi nyene ama evenement ashobora kuba usanga ubutumwa burimo abari ubutumwa bwo gufasha kugira ngo abantu b'Imana nabo bashobore no vuga gutora koyo kubashobore guhezagirwa ariko abantu bari bazati kubera iki ibikorwa nk'ibi bigwira ariko abantu gasanga ubu bibubandanye bugwira mu bantu cyo bayiva kubyi ganya kubaho
no kuvuga ko ijambo ry'Imana n'iryo ribitomora neza Diravuga ngo igihe Yesu azaza gutwara ishengero ngo inyuma hazoba ibisuma abambuzi no kuvuga ko uko bigenda kose ijambo ry'Imana iyo ririko riravuga hariho n'abatajyakira kuko iryo ni ijambo ry'Imana niko biri no kuvuga ko hariho abapinga iby'Imana haraha turiko tugwana n'inkomezi z'umugwanizi no kuvuga ko hari inkomezi za Kristo n'inkomezi za Satani Nukuvuga ko izi forces zibiri iyo ziriko zirahura ni ngombwa satana agira abanyaga nabo Kristo nawe yigarurira nukuvuga ko rero nta gitangaza kihari nukuvuga ko muri Yohana uri kurara abari mu gice cya nyuma navuga ngo inyuma hazobimbwa n'abarozi nukuvuga ko abo bantu barabaho kandi Yesu azoza gutwara ishengero bahari uko niko bimeze
abantu bari ko baradukurikirana hajya ni benshi bari ko baraturama muri BK TV ibintu novuga bo babahombye bo batashoboye gushika ngani nk'ivya
no kuvuga ko no munsi hari ubwiza bw'Imana kandi abantu bose bashobora gushika hano baraza kugira umugisha w'Imana hari bitangaza Imana igomba ikore mu mwanya namwe muraza kwirabira no kuvuga ko aha hari ubwiza bw'Imana no kuvuga ko iyo abera bakoranye mpwe muyera akabana natwe Imana irigaragaza umwanya rero uko tugiye kubona ubumana Imana iri kirakora mu mitima y'abantu benshi. Murakoze cyane.
Yes bakunzi ba BK TV mwavuga umise wowe utaje ngaha mu busoro muri rusengero rwa Philadelphia hariko arabikorwa bidasanzwe. Yavuze yuko hahava haba ibitangaza bidasanzwe uri kuradukurikirana. Ndazi ko no mukanya muraza kubibona ntushikwe bandanye udukurikirana muri BK TV. Ariko sinogena ntamubajije aka kabazo. Twararonse novuga inkuru zidasanzwe yuko uyu yatunganije ibikorwa Juste asanzwe ari umupianiste akomakomeye. Ariko mu bapianiste tuzi hano mu gisagara cha Bujumbura hari ha busanga birukira mu bintu vya karaoke. Ugasanga ariko araje mu bintu vya karaoke mu bubare. Nkubo dufatse mwumvise yuko Juste yaravuza muri karaoke yarayijoro ryose aravuza muri karaoke za ndirimbo novuga za bisi. Hanyuma mu gatondo akacaza akazindukira mu isengero ngaje kuvuza. Mwashobora kumwemerera.
Oya ivyimana ntibivangana n'ivyisi. No kuvuga ko kuba nashoye guhaguruka nk'umukozi w'Imana ngashigikira Juste nuko ndamuzi ndazi ngeso ziwe ndazo umuhamagaro wiwe no kuvuga ko iyo umuntu akorera Imana ntashora kuvanga n'ivyizi no kuvuga ko ntibikunda iby'Imana n'ivyizi ntibivangana no kuvuga ko hategeza kuba itandukanye no kuvuga ko Juste no munsi ariko akorera Imana ntareka akorera isi no kuvuga ko mu gihe yogenda mwise aho nitwa tukimushigikira kiretse gusa ko twomusengera Imana ikamugarura murakoze cyane
muri kandi kandi ngo mvuga ati Juste yamaze kuja kuvuza ibintu bya makahoke mwamuhejeje
oya twomusengera twomusengera kugira ngo Imana imugarure ego twomusengera kuko nica abakozi Imana tujejwe ariko kandi zigira ko nk'ugukoranya abakozi Imana nk'uko ishengero ringana uko nuko nziko Juste afise intahe nziza kandi ariko akorera Imana ego murakoze
ngiriye ko mbaza nakakabazo kuko nahabonye no vuga abakozi b'Imana benshi barongoye amasengera atandukanye ni muri yo ntumbero dukunze kumva hije no hino ndazi nabari ko baradukurikirana barakunze kuvyumva aho usanga hariko haraba no vuga ugucana mu hagati y'uburongozi bw'amadini nyibaze ko ivyo bintu byo biva kuki
ico no vuga satani niwe mubi w'ishengero no kuvuga ko abantu bacanyemwo sinovuga ngo ni nyungi zicanke ziriye ahubwo ni satani abafise umugambi wo gusambura ishengero no kuvuga ko urabona muri kino gihe turiko abakozi b'Imana tuvuga ubutumwa kugira ngo dutegure umugeni wa Kristo kuko Kristo umwanya n'umwanya aratwara ishengero no kuvuga ko satani rero ni ngombwa kore kugira ngo mubo Kristo ari karondera gutwara agire n'ababatwara nico gituma natwe dutegeza gukoresha ingufu zose kugira ngo dutegure umugeni wa Kristo murakoze cyane
numva mengo sino mubaza byinshi kubera ko hari n'ibindi bikorwa jejwe agira gende gukora wowe uri kuradukurikirana no gusaba yuko woguma hafi yacu kugira ngo n'uyu Juste turiko turakubwira yakoranije abakozi b'Imana bangana uko uhava umubona mukanya novuga yuko nubashimira cyane ndagushimira cyane yakuba
murakoze cyane Imana ibahezagire.
Hello guys, ndazi yuko mwamaze kuba muri benshi muri ko muradukurikirana twabwiye ko tuza kubazanira ba artiste badasanzwe ba artiste baje no vuga muri concert muri iki gitaramo kidasanzwe kiriko kirabera ngaha kuri Philadelphia ngaha mu Kanyosha aho bita mu Busoro uwabitunganije rero ni turi kumwe ndazi yuko benshi mushobora kuba mwarimo muzi abandi ntimwarimo muzi na kanya ko kumenya wariwe no mu pianist akomeye cyane hano muri Buja Flavor muri 257 mwamaze kubona yuko bwamaze kwira turi mu ijoro nuko murumva namajwi hariya umuziki uri kurasekera hariya ma talent adasanzwe ndakuramukije bro.
Ego ndabaramukije namwe
hariko vipi vyagenze gute uyu munsi
sha nukuri vyagenze neza mwandi majambo vyagenze neza gose kuko ivyabaye byose kwa bwa rubugombe bw'Imana. Yes
hari utuntu bitwa akunda kwita ngo insolite insolite yabonekanye muri concert niya
bo nukuri novuga ko ata insolite yaba yahabaye uretse ko insolite iba mu mutima w'umuntu. Yes sindo nta yahabaye vraiment. Ego.
Okay twabonye ngaha hariho aba pastor badasanzwe usanzwe uri mu pianist usanzwe uvuza piano. Ego. Kandi ndazi yuko hano muri Buja Flavor benshi barakuzi ahatandukanye masengera atandukanye ugenda kuvuza. Hariho abantu zenye abakozi b'Imana twumvise aba bishop aba pastor abarongo ya maeglise atandukanye bashoboye kuza hano. We muri we wiyumvise gute kubona wiyumvise gute kubona abantu bangana kujya bashobora kuza ku izina ryo wawe urumwe bakaza baje kuronka ivyiza by'Imana bishiye muri wewe.
Kuvyukuri novuga ko ari bimwe numva nushima gose cyane nkashimira Imana gose kuko na jewe vraiment narengewe kuko mvuze ngo naratumiye go harabona natumiye baje nabatumiye mugahari nabandi bace biyongera kubwishye ntana ziga novuga ko nshimiye Imana gose vraiment Imana icyo ihabwe icyubahiro kabisa. Ego ego
inspiration kugira ngo ushobore gutegura no vuga iki gitaramo yavuye he kugira ngo ushobore kuyumvira we guteranganya gutunganya iki gitaramo cyajemo abantu bakomakomeye no vuga benshi batari biteze
bo no vuga ko iyo inspiration yivuga ko ali vya no vuga ko buryo umuntu aragira inzozi sivyo aragira inzozi mugabo inzozi bigati zigateba canke bivanye ni nawe nyene kugiti ciwe ukwangana bo mugabo rero novuga ko jewe imana yabaye muri ibintu cyambere na mbere novuga ko rero sa nagiteguye cyaka ko imitima y'abantu kira gute yakira umwe Yesu umwe n'umukiza mu bigo bwawe ikintu cyo ndagitegura nshatse ko hari abantu sino ko navuze ko beruka navuze ko hari abantu bamenyereye nulo legene dukutegura ibintu ugasanga le pasteur ntibaje nako baraboneka muri byo kamengo ni by'abajene gusa rero novuga ko ni kintu ateguye kugira ngo kibe ni ntango yuko buri mujene wari wese ateguye ikintu amenye neza ko ateza gutumira n'abapasteri kuko twese hatugeze turuhageze kora ko bahabaye ari bikoresha imana yagize gute yakoresheje kugira ngo tugira gute tubeho tunga tumere ko tumeze ngabire zacu zibe zishigikwe cyangwa zivomerewe ego nubwo rero ko ari ikintu nateguye mu nyuma ndagiteguye ndasenga nagiteguye nakirose ego nuvuga ko twa imana yabanyishije mu kokurota nyene mbona ndahantu mu bantu benshi ntaziga rero ndavuga ati eske ibintu mashyize kunyereka iki rero ndanuvuga ko cyare ari ikintu cyari kimaze nkumaka ndakiyumvira mugabo rero abantu benshi bari bazi bamwe mu bafurira abagenzi ndakivuga mugabo kibaza ngo namajambo ibiki mugabo no musi wana ko byashitse kiriho kikorwa cabaye ndashima imana uko vyagenze kose vraiment imana ihabwe icubahiro
ni kintu kidasanzwe kubona abarimba gospel benshi bashobye kuza kugushigikira n'abakozi b'imana ariko ari ikintu gikunda kuvuga muri Buja Flavor usanga hariho novuga ukugaragara umenga hariho ukudahuza hagati y'abaririmbyi bari muri nord n'abari muri sud ugasanga bari muri nord ni wabandi bategura ibintu by'iwabo n'abari muri sud bagategura ibintu by'iwabo ikintu nkawe kuko ndabona muri gospel cyanke muri entertainment urashobora kubufisa ijambo kuko iyo umaze gutumira abantu nkababanga no kubakaza ari benshi ku rugero babonye bisabisigura yuko barakuyumvamo ikintu nkaba uri kurakora kugira ngo bashobore kubonekana ubwo bumwe hagati y'abari muri noro n'abari muri sudeni cha
ego bo ikintu no bandi ko ndakora novuga ko ndiko ndabegereza kwanza ndabashyira hafi uko benshi muri n'abagenzi nkuko nino muri side benshi muri barabagenzi mu bisanzwe turikorana ibintu nivyo no muri no bakikorana ibintu rero nagikozwe ngo nagure imigenderanire novuga ko abo muri no bashaka kuza barazino byitwe ko tubatanguye kuko bo babigira gake byitwe ko bo tubatanguye baze ino tubakire komisa cyubahiro kimaragire gute gishigwe heje cyangwa kije heje ego rero novuga ko baje cyangwa nabaze ngo nagure ntezi yo kwa cha imbere cha worship ndagiteze imbere biciye mu kwagura imigenderanire hagati y'abari byo muri no n'abo muri sud ko vyukuri baje novuga ko hara benshi batwaranya ama numero yes niyo ni ntango yivyo n'inzozi zanje ego ni kuri imana ishimwe gose
hari ibintu bikunda kuvuga abakunzi ba BK TV ariko radukurikirana hari ibintu bikunda kuvuga nka muri Buja Flavor kuko wenda zuru umustar kuko iyo umaze kubura umuntu uvuza piano benuko abantu bagasita ukurumva ukomeze muri moduru umustar
ego
umuntu arabaye umustar barakunda kuvuga ati umustar ni umustar waba urimba profane umustar urimba gospel umustar kuko umustar bisigura kubura inyenye
ego
birafasha kugira ngo abantu bakubone mu yindi image duhagaze aho nyine umaze kuba umustari abantu baravuga ati uyu muntu yamaze kuba umustari cyane cyane ari umusijene w'umusore arakunda kwirukirwa n'inkumi ugasanga hari ibintu amaterima ariko araza ngaha muri Buja Flavor ibintu bitangwa kujya abana ugasanga ariko araja muri izo ngeso mbi ni juste kino gihe novuga yuko abakobwa bamyiruka ko babangana gute
sha bo sanswe bariho bariho
kubera bakubona tujya mu tipara kuko navuza piano ba ananiwa sana akajarase ba brother mimi bweri minasikia ewa Lohi nauma
ego bariho mugabo rero bariho rero ngo ico gihe jewe kwanza ndinde kwanza sini mba bariho eske gihe baje kuri jenda bitwara kugute bigenda gute kuvyukuri no vuga ko naravuze ko gakiza gafise nivo rengi mbonye bari ko basindabikura nka kwe ko kwishima mu rumuntu ngo vaho ngo iki
munaongea tu
turavugana nkamwereka ko jewe atamwanya afitiye ivyo bintu ego
kwashimutekera n'impanuro atsi bibintu we
yes nkamutekera n'impanuro agenda ateke impanuro kabisa
yes bakunzi ba BK TV nababye ko turi kumwe n'umu grand pianiste hano muri Buja Flavor le grand pianiste de la capitale du Bujumbura et du pays du Burundi national le ndababwire yuko ari ikintu kidasanzwe ariko rero mukurangiza je nagenda kubaze aha mu Burundi turafise ba pianiste badasanzwe basanzwe bavuza piano ngoma umbwire ikibanza wewe nka juste wiha hano muri Buja Flavor mukuvuza piano uko wa uri igizi
ego bo ndiyizi mugabo rero ombajije uko nibaza ko ntoguhinyishyu
wowe uko wibona bikibanze cyakanga
nanje nugenda kubaze ikibazo aho nyene ombajije ko wowe uvuze ko ubazi abapianiste bo muri Buja iki hose ubazi
sinavuze ko ndabazi navuze ati wewe urabahazi bituma wowe ubazi re kuko ndaza abapianiste je sino sura kubamenya kurusha wo kubazi kuko na usanzwe mu pianiste ndazi mura komunikana wishira mu kibanze cha
bo rero icyo kibazo ngerageje kukishura nyarukije novuga ko umusanzwe umuntu ntiyivuga icyo ni cyambere sivyo umuntu ntiyivuga gusa kimwe gusa byari kuba byiza ari nk'undi muntu avuze ati jiste ukunuku sino umuntu ntashobora kwivuga yes mba wowe uzonyumva cyangwa wanyumvise uzokumva nabandi hama muri wowe nyene habe kubona iki umuntu agize gute ayishoboye
guys jewe sinovuga yuko ali blag ujamani mukali sana akibana piano anaua anachana kama ni vitu vya kuimba nini kama ni gospel kama ni profa akisemesha piano unalia na machozi anatoka brother ndakushimire cyane
nukuri merci beaucoup Burundi Kingdom TV ndabashimiye gose nukuri kubwitange bwanyu merci beaucoup ego merci beaucoup ego
Ahanje nuvume ngo nashura kubashimira mwese mari ko mara dukirikira abakunzi ba BK TV wamaze kugira subscribe nyita formidable tunabla admirable ciao